new life.
Mero manma, timi chau, timro manma, ma.